ke dire maikano ke re ke ikana go di ho bona the head ke ikana gore ke tlanna ntate ke ikana hape gore ke tlanna support yo phila ke tla go tshehetsa mo go tsotlhe tsa bophelo ke tla go tshegetsa mo go tsotlhe tsa bophelo le gore re kgone go dira maikaelelo a Modimo ka monna le mosadi gana ba kopane before. So le nna ke tsaya maikano a Modimo a beileng mo magetleng a monna a re o tla ba tlhogo, o tla ba tshireletso, protection very much important. Ke tla ba tshireletso le mo go wena, ke tla ba pilara a pila, ke tla ba support. And then ke tla ba le ntate o e leng gore go botlhokwa. At the moment ke o ntsha mo ntlong ya ntata gago, I'm going to become a father to you. So ke nngwe ya ditshepiso ke dira mo go wena gore where you used to balance your life by advices from your father, here's the father today. And then I'm fulfilling what God has commanded us. This is the will of God. I'm just fulfilling everything. Linyalo li prescribed kamo the holy book and everything letsela ya tsama le hore I must marry you, that is why I call it. So go ntle le go senya nako ke rata go dira maikano mo letsatsing le, not only maikano fela le tshepiso ka go ikana mo pele ga dipaki, friends, family and associates. Ke re Winnie Nokhuthula Sarafina. Nokhuthula Winnie Nkosi. Ka simple ye ya ring ke a ikana gore ke a go tsaya jaaka mosadi, and-e ke a ikana gore ka leruo la me lotlhe la tlhago le la moya ke tla go rata go tloga jaanong go ya ka bosakhutleng. And then nna le wena re tla kgaoganya ke Modimo ga beile ka mokgwa re ka beyang ka teng, e ka nna ka leso, e ka nna ka e, ma re tla nna yena fela. Ke a
leboga. At Henry Morake, namhlanje phambi kwa Nkulunkulu, umndeni wami, umndeni wakho neyihlobo, ngiyakuthembisa ukuthi ngizokunika indawo yakho empilweni yami njengenhloko yekhaya lethu. Ngizokuhlonipha, ngizokuthanda, ngizoba umsizi wakho, ngizoba there for wena ngaso sonke isikhathi, ngizokusapota kuko konke okudingayo. Ngithembisa ukuthi ngizoba umkakho from today for the rest of our lives. Ngokuthembisa ukuthi angisoze ngaba nkosikazi omunye umuntu wena usaphila.